Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho inomboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho rwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazi na muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura baridogera bamwe mu bategetsi babahoheye amaboko imugongo mu bijanye n'itangwa ry'igitoro. Abanyagihugu bavuga ko abategetsi batakigomba ko abanyagihugu bato bato baronka igitoro, akaba ariyo mpamvu abanyagihugu bato bato bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatanye n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zishaka gutabara igihugu cy'u Burundi. Amaze banyage perezida Evariste Ndayishimiye igihugu kuko baboneka neza ko kugishira ku murongo byamaze kumunanira, kandi bakavuga ko ubuzima abarundi barimo uno munsi badashobora kugumya kubwihanganira kuko ni ubuzima bugoye kandi babaje. Benshi bakaba bemeza ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cyane, bagasaba perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho bigishoboka kuko ibyo ariko arakorera abarundi biteye isoni. Turabiga kako mwidonido cya makuru. Ikiziga cyahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya yacyatahukanywe biciye bugufi kandi bikaba byakozwe rwose neza cyane, ariko akabara makuru yavuzwe kandi ateye ubwoba arabana n'ibyakozwe kugira ngo ikiziga cyahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Pierre Buyoya kigarukanwe mu gihugu cy'u Burundi, byose nyine mukaba muri buze kubikurikira mu donido rya makuru. Saya gusa hari andi makuru menshi ahambaye cyane twabateguriye ari kuvugwa muri politike, aho tuza kwibanda ku cuka cibi cyane kiri hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi zo ku rwego rwo hejuru harimo n'umushiranganje wa mbere Gerive Ndirakobuca ndetse n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkunziza. Abo bose bakaba babajwe cyane n'ibikorwa biteye isoni kandi babaje bimaze igihe biranga ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwagiriza amakosa atandukanye harimo gusambura umugambwe, gusambura igisoda cy'u Burundi ndetse no guhemukira bikomeye cyane abakoreye umugambwe ku buryo buboneka, bamwe akabapfunga abandi akabaka ibibanza. Byose nyine bikabishavuza abatari bake, akaba ari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ku butegetsi perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi kabateguriye tugira ngo tubashikirize uwece ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akarika kabyo keza ko kubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ikiziga cyahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya cyatahukanywe biciye bugufi. Ikiziga cyahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Buyoya cyaratahukanywe kuri uyu wa kabiri. Yakiriwe nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu kandi nta bategetsi bamwakiriye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nk'uko byabaye kuwo yasubiriye Colonel Jean Baptiste Bagaze apfiriye mu Bubiligi muri 2016. Abiwe bahisemwo kugira urubanza rw'umuryango amaziko yiwe. Pierre Buyoya ntiyavugirijwe impundu nk'izo yavugirijwe akiri muzima. Umurongo w'imodokari zigiye ku maziko yiwe wafashe ibarabara ry'igihugu inomero indwi zica mu ijenda zerekeza mu ibanga rinini y'umuryango mu itongo ry'umuryango riri mu Rutovu ikomine yiwe y'amavukiro mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Ni abantu bake bahari ku bw'amasoko yacu nibo babashije kuhagera. Yapfuye ku myaka 71 ahitanywe na COVID-19 muri Kigarama 2020. Ikiziga cya Major Pierre Buyoya cyari muri Mali ku birometero byinshi uvuye mu Burundi, igihugu yabamwo nk'umutegetsi mukuru aserukira ubumwe bwa Afurika muri Mali na Saheli. yazanywe n'indege y'ishyirahamwe Ethiopian Airlines. Ikiziga ciwe cashitse I Bujumbura kuri uyu wa kabiri. Kubw'umuryango wiwe nta bategetsi bagari ku kibuga c'indege, nta bari bahari kuko cari igikorwa catunganijwe n'umuryango. Ariko indongozi z'u Burundi zarafashe ingingo zose zijanye n'intwaro n'umutekano. Niko umwe mu muryango wiwe yabwiye SOS Media Burundi kuwa gatanu mu gitondo. Habaye imyaka y'ibiganiro no kwihana kugira ngo hashikwe ko ico gikorwa gishimwa n'abo mu muryango wiwe, cane cane ko yari yahambwe by'agateganyo. Mu ntumbero yo kubahiriza ibyifuzo bya nyuma by'uwo muhisi, umuryango adasabye uraronka ku ndongozi z'u Burundi uruhusha rwo gutahukana no gusubiza guhamba ikiziga mu gihugu c'amavukiro, bivugwa na bamwe mu bo mu muryango wiwe batubwiye kose ko ari igikorwa cy'iteka. Nubwo atacubahiro kibereye umukuru w'igihugu camuhawe, umuryango wa Buyoya urafise ico wishimira. Umuryango wa Buyoya urashimira cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'izindi ndongozi z'u Burundi zafashije kugira ngo ubushake bw'umuhisi guko yofubwa mu gihugu ciwe c'amavukiro kije mu ngiro. Umuryango uzokwama ushima ibihe byose indongozi za Mari n'abanyamari nyine kuba barakiriye bararera umukuru w'igihugu Buyoya nk'uwabo akiri muzima n'igihe yari yapfuye, niko umuryango wanditse mu itangazo ryawo. Ico umugambwe Aprona wa Buyoya ushikiriza. Aprona umugambwe wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya yarongoye imyaka ishika cumi kandi yanarongoye igihugu ava muri uwo urashima nawe nyine icyo gikorwa. Kubwa Olivier Nkurunziza umukuru w'uwo mugambwe hagucererwa wosiba. By'ukuri ni umunezero kuri twebwe kuko yari yapfubwe kure yabiwe, kure y'umuryango wiwe n'ababanyi biwe bataronse akaryo ko kumusezera nk'umukuru w'igihugu, niko yashikirije akongera koko ariteka kuko afubwe mu gihugu c'amavukiro ro kugushimira Abarundi yarongoye Major Buyoya yatanguye kugira imigenderanire mibi na leta y'u Burundi muri 2015 inyuma yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cyo wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Ibitangaza aba ba Petro uko ari babiri batari bacana uwaka bose bapfuye mu mwaka umwe, umwaka wa 2020 Pierre Muhutu Nkurunziza imbere gatoya Pierre Mututsi Buyoya. Aci haduka dosiye y'igandagurwa ryakoreye mu ngata Buyoya. Merechioro Ndadaye Buyoya yaciriwe urubanza muri gitukudu 2020 weco cimwe n'uwundi murwi w'abasivile n'abasirikare bari bamwegereye bagirizwa igandagurwa rya Ndadaye mu mwaka w'1993. Umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe. Umugambwe Aprona ubona ko ukudahuza mu bya politike bidahanagura na buke ibyo majoro yakoze, yategerezwa guhabwa icubahiro nk'umukuru w'igihugu kuko yaragikoreye. Niwe dukesha imigambwe myinshi ubumwe bw'abarundi, igarukanwa ry'amahoro n'umutekano kubw'amasezerano ya Arusha, ihagarikwa ry'intambara n'umugambwe CFD waboneyeho gushinga imizi, niko bisigurwa na Olivier Nkurunziza. Aranabandanya ati barashobora kureka kumuha icubahiro ariko ibyo yakoze biravuga gusumba kandi ntibihakanwa. Ntawe uzoharanira ko yabaye umukuru w'igihugu na kizigenza mu ntwaramiheto. Itahukanwa ry'ibisigarira byiwe nubwo ryatebye rirafise insiguro nyinshi bw'umugambwe Aprona. Ni igikorwa cerekana ubumwe, ugusubiza hamwe no kwihangana. Turashimira leta n'umukuru w'igihugu yabyemeye. Urunganwe rwa Kazoza ruzoha icubahiro intatemwa yiwe canke bubake icibutso ciwe kitazokwibagirwa kuko yakoreye byinshi kandi byiza Abarundi. Aparona izakwama yibuka Buyoya nk'umukozi umwete. Gushika ku munota wa nyuma yabaye muzima yari akiri umunywanyi wa Aprona yarabaye umukandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Rero Aprona izokwama imwibuka nk'intwari n'umukozi, yasize ubutunzi bukomeye ku gihugu. niko bibonwa na Olivier Nkurunziza. Uko yahunguwe niko yahambwe. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 17 mu kakaro 2024 ikiziga ca Buyoya carafubwe ku rugo rwiwe ruri ku mutumba wa Mutangaro. Kubw'umwe mu banyagihugu bitabye ibyo birori, imva yo yahoze ari umukuru w'igihugu yari yubaswe n'umuryango wiwe. Ababanyi baremerewe kuba muri ubwo mugirwa. Imbere y'uko uwo mugirwa utangura, nta muntu n'umwe yari yemerewe gushika muri ico kibanza. Bamwe mu bakozi bigendereza barabonywe aho hantu. Bari bacungereye nagatarutse, bari biteguriye guhagarika umuntu wese yari guhirahira ngo afate amasanamu adafise ruhusha rw'uwo muryango. Niko bivugwa n'ababibonye. Ibirori nta mwanya muremure byamaze. Nta n'umwe yaserukiye leta muri ibyo birori imutangaro. Wabonetse yo wenyine ni Domitiane Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yarabaye icegera ca Buyoya mu kiringo c'intwaro mfatakibanza hagati ya 2023. Ibirori byo kuganduka bitegekanijwe kuri uyu wa gatandatu wa 20 mu kakaro i Bujumbura. Umugwa mukuru w'ubutunzi ngo yapfiriye i Paris kuwa 17 Kigarama bivuye ku kiza ca COVID-19 kubw'amasoko mu buvuzi. Yarongoye u Burundi hagati y'1987 na 1993 no kuva mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka wa 2003 imbere yo gutanga ubutegetsi mu kiringo c'imfata kibanza cashikanye ku matora ya 2005 nyuma amasezerano y'amahoro ya Arusha yatumye hahagarara intambara yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 30,000 ku bwa ONU. Nawe yashizeho amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yasinywe ko mu 1991 mu guhuza Abahutu n'Abatutsi. Aracari umukuru w'igihugu Rudende yemeye ubwinshi bw'imigambwe muri ako gahugu gatoya ka Afurika y'ubuseruko u Burundi, kandi yarakoze byinshi bitangaje. Benshi bamwibukiraho bakavuga ko yari umugabo w'ijunja n'ijambo, kandi umugabo uzi gushira ibintu ku murongo. Akaba yarakoreye ibitari bike Abarundi, akaba ariyo mpamvu gushika uyu munsi abatari bake bamufata nk'intwari ikomeye cyane. Ariko ntibibuza n'abandi kurindi ruhande ko rwose yakoze ibintu bibi cyane, ariko abatari bake bakemeza ko yateje imbere igihugu ku rugero rukomeye cyane, kandi bakavuga ko ibyo yakoze ku myaka yamaze arongoye igihugu cy'u Burundi nta mutegetsi n'umwe arigera abikora waje nyuma ye, habe n'intwaro ya CNDD-FDD yose ntago irigera ikora ibyo bintu. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko yakoze ibikomeye cyane. Amakuru yacu tabandanize rumonge. Abanyagihugu bararuhishijwe n'ubukene budahera bw'amazi. Abanyagihugu mu gisagara cya Rumonge umuntu kubushira uburengero bw'igihugu bavuga ko barengewe. Haheze iminsi irenga ine amahobombo yose ntagirwamo amazi. Abanyagihugu bategerezwa kuja kuvoma amazi y'ikiyaga Tanganyika canke mu mazone ahana urubi na zone ya Rumonge. Basaba Regide zo gutorera umuti ico kibazo vuba na bwangu. Urongo w'igisata ca Regide zo mu ntara ya Rumonge ishirahamwe Rudende rya leta ritanga amazi n'umuyaga nkuba avuga ko ari umuringoti wononekaye, ariko ko vuba ko kizotora umuti. Uruja n'uruza nuribonekeza buri gitondo ku mabarabara yose mu gisagara ca Rumonge yerekeza ku kiyaga Tanganyika. Abakenyezi, urwaruka n'abana ibivomesho mu minwe bariko bararondera amazi yo gukoresha mu miryango yabo. Bavuga ko bamaze iminsi irenga ine batagira amazi meza. Ntitugira amazi meza mu mihana yacu, ubuzima busigaye bugoye. Niko bivugwa n'abanyagihugu bo mu Rumonge bafise amakenga ko bashobora guterwa n'indwara zifatiye ku isuku rikeya. Abadashobora kuja kuvoma amazi y'ikiyaga barayagura, bavuga ko barengewe. Ibido imwe tuyigura amafaranga arenga 2,000, niko bidoga. Akorerwa ibikorwa bibuhuza abantu benshi nk'ibitaro, abakorera bemeza ko bagira ingorane zo kuronka amazi, cyane cyane ko hari ikindi nyamukuru kibuze ibitoro. abanyagihugu bo bagisagara ca Rumonge barafise amakenga ko bashobora kwandura, basaba Regideso kwihutira gutora inyishu y'ico kibazo. Zokizwa nayo arongoye igisata ca Regideso mu ntara ya Rumonge, avuga ko hari ingorane yabereye mu kiyaya ca Damu kigabura Amazone ya Kizuba na Rumonge muri komine Rumonge. Amenyesha ko abahinga bari ku kivi kandi akabona ko vuba amazi azosubira kuboneka mu gisagara ca Bujumbura bidatinze, akacaho avuga ko ibintu bizagenda neza mu minsi iri imbere kandi ko nta kibazo abarundi bari bakwiye kugira kuko ibintu biriko birakorwa kugira ngo bigende neza. Naho mu cibitoki naho harabandanya kwibonekeza ibiziga ariko ntihamenyekane aba bakoze icyo kibi, ariko abatari bake bakabyeregeka kurwaruka rw'umukonera kure. Imbonera kure tubitse ko zibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FTD ari umugore yice mu mirima yiwe. Uwo mugore yarishwe umugabo wiwe nawe arakomereka cyane bari mu mirima mu gatondo ko kuri uyu wa mbere kuri ku musozi wa Rusiga muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoki mu baruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagu barafise amakenga kuri uwo urwo rupfu, bagasaba ko baboneka umuco kuri iyo dosiye, basaba ko abo bicanyi baronderwa bagafatwa bagahanwa n'ubutungane. Buramatari wa Cibitoki aremeza ayo makuru akavuga ko amatohoza ariko araba. Iryo bara ryaguye mu gatondo ko kwa kakare kuri uyu wa mbere kuri umusozi wa Ruziga, aho umupfasoni afise imyaka iri muri 40 yari arariye imirima y'imyumbati yiwe yishwe n'abantu bataramenyekana. Umugabo wiwe nawe yishwe atemagujwe umupanga. Iziga cyo muhisi catowe hafi isaha 3 kibonywe n'abandi barimyi bari bagiye mu mirima yabo. Umugabo wiwe nawe nyine yarakomeretse muri ico gihe agerageza kwirwanya abo bicanyi bikavugwa n'abapolisi. Uwo mugore n'umugabo wiwe habari bafise ubwoba bwo kwakwa itonga ryabo kandi ibyo bimbuye ntibyari byavamo, niko abandanya bavuga. Umwe mu bahuza ku mitumba avuga ko ibyo bibaye mu gihe abantu bari mu matongo bo bayaswe agashikirizwa abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe n'inkwazangabo zo hejuru hitwaje ngo ni amatongo ya leta. Umutama w'imyaka iri muri 80 avuga ko ayo matongo yari mu minwe y'abarimyi kuva imyaka n'iyindi yaraswe abasangwa ahabwa abategetsi bakomeye bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FTD. Mugabo Buramatari wa Cibitoki arahakana ibyo byagirije, akisigura ko leta iriko iragarura amatongo yayo, avuga ko yari yarahawe kodereko. Arahakana kandi ko amatongo yakwabanya abayabamwo agahabwa abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FTD. Karame Bizoza aremeza iby'urugarupfu akavuga ko amatohoza ariko araba kugira ngo haboneke abakoze iryo bara ryahitanye n'uwakomeretse n'igituma byabaye. Avuga ko abazokwagirwa n'icaha bazohanwa hisunzwe amategeko igihe bazoba bafashwe kandi bazaba bamenyekanye. Gusa abatari bake bakemeza ko ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Tuve kuri iyo nkuru amakuru yacu tabananize ku nkuru ibabaje cyane kandi iteye ubwoba, aho amakuru adushikira ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bemeza ko umwanya wari wose ashobora gusohoka igihugu kuko yamaze kwikeka ko kudeta igeze kure, ndetse akaba yamaze no kumenya abafise uruhara muri iyo kudeta kandi akababona adashobora kubahagarika. Byose nyine muragumya kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.